Yohana ikigabane cya kane. Umwami Yesu amenye ko abafarisayo bumvise yuko aronka abigishwa benshi kandi abatiza benshi arusha Yohana, ariko Yesu ubwiwe si we yabatiza, barabigishwa biwe. Ava i Yudaya asubira i Galilaya, yumva akwiye guca i Samariya. Nuko ashika ku gisagara c'i Samariya citwa Sukara, hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Yesu ananijwe n'urugendo apfa kwicara ku iriba. Hari nk'isaha zitandatu haza umugore w'umusamariya akazi kuvoma. Yesu aramubwira ati,
numpa utwo kunywa,
kuko abigisha biwe bari bagiye mu gisagara kugura indya. N'umusamariya akazi aramubaza ati,
wewe uri Umuyuda, none usaba amazi ute jende umusamariya kazi?
Ni kuko Abayuda n'Abasamariya banenana. Yesu aramwishura ati,
iyo uba wari uzi ingabire y'Imana ukamenya n'uwugusabye ngo umpe utwo kunywa uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo.
Wa mugore aramwishura ati,
mugenzi, ko ataco kuvomesha ufise kandi riba rikaba ari rirerire, ubwo ayo mazi y'ubugingo uyakura hehe? Mbega urutasogokuruza wacu Yakobo yaduhaye iri riba yanywa amazi yaryo, ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe.
Yesu aramwishura ati,
unywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri w'imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira.
Uwo mugore aramubwira ati,
mugenzi, nta rero ayo mazi sinzogira inyota kandi sinzogaruke kuvoma ino hose.
Yesu aramubwira ati,
genda uhamagara umugabo wawe uheze ugaruke ino.
Uwo mugore aramwishura ati,
nta mugabo mfise.
Yesu aramubwira ati,
uvuze ko kugize ngo nta mugabo ufise, kuko wari ufise abagabo batanu ariko ubu ufise ubusa umugabo wawe, ibyo bivuze ukuri.
Uno mugore aramubwira ati,
mugenzi, ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uwo musozi, ariko mweho mugira ngo i Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa.
Yesu aramubwira ati,
nyizera nyina wanjye, igihe kija kuza si kuri uwo musozi canke i Yerusalemu muzosengera Data. Mwebwe musenga icyo mutazi, tweho dusenga icyo tuzi, kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera Data mu mpemu no mu kuri, kuko Data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mpemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpemu no mu kuri.
Nyamugore aramubwira ati,
ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo, uwaho azozira ni we azoduserurira vyose.
Yesu aramubwira ati,
ni jewe nyene turiko turavugana.
Buna bigisho biwe barashika batangazwa n'uko avugana n'umugore, ariko nta wavuze ati, urondera iki cyangwa ngo muvuganira nawe iki? Maze uno mugore asiga umubindi wiwe hano asubira mu gisagara, abwira abantu ati,
nimuze murabe umuntu ambari ibyo nakoze vyose, nambari we Kristo.
Bava mu gisagara ngo bamusange yari. Batarashika abigisho baramwinginga bati,
mwigisha, efungura.
Arabishura ati,
jewe mfise ivyo kurya mwebwe mutazi.
Abigisha arabazanya bati,
mbega hari uwamuzaniye ivyo kurya?
Yesu arababwira ati,
indya zanje ni ugukora ico uwantumye agomba no guheraheza igikorwa ciwe. Mbega mwebwe ntimuvuga ngo hasigaye ameza niyimbura rikagera? Ehe ndababwire, nimwunamura amaso yanyu murabe imirima iretse igeze kwimbura. Umwimbuzi aragerwa yegeraniriza ivyimburwa mu bugingo budashira, kugira ngo uwubiba n'uwimbura banezeranwe. Kuko muri ivyo ariho iri jambo rimenyekanira ko ari iry'ukuri ngo habe ubumwe hakimbura ubundi. Nabatumye kwimbura ibitabatamije, abandi baratamye, namwe mwashikiye mu by'ubutame bwabo.
Benshi mu Basamariya bo muri icyo gisagara bamwizera kubw'amajambo ya wa mugore yavuze ashinga intaha ati,
ambari ivyo nakoze vyose.
Maze abasamariya baje ahari baramwinginga ngo agume iwabo, asibirayo kabiri. Hizera abandi benshi baruta ba mbere kuko biyumva ijambo ryiwe. Maze babwira uwo mugore bati,
ubuho ntitwizeye kubw'amajambo yawe gusa, kuko natwe twiyumviye kandi tumenye ko wari umukiza w'isi by'ukuri.
Iyo minsi ibiri ishize ava yaje i Galilaya, kandi Yesu ubwiwe yashinze intaya y'uko umuntu avugishwa n'Imana atagira icyubahiro mu ntara y'iwabo. Ashitse i Galilaya, Abanyagalilaya baramwakira kuko babonye ibyo yakoreye i Yerusalemu byose muri ya minsi mikuru, kuko nabo bari bagiye mu minsi mikuru. Maze asubira kuja i Kana i Galilaya, hamwe yahindurira amazi agacika umuvinyu. Hari umutware atwarira umwami, umwana wiwe w'umuhungu yari arwariye i Kaperinawumu. Uwo yumvise ko Yesu avuye i Yudaya ashitse i Galilaya, aza kuri we aramwinginga ngo amanuke gukiza umwana wiwe, kuko yari ku mfiro. Yesu aramubwira ati,
iyo mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza ntaho mwizera namba.
Uwo mutware ati,
mugenzi ngwino sumanuke umwana wanje atarapfa.
Yesu aramubarira ati,
niwigire umwana wawe ni muzima.
Uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye aragenda. Ariko aramanuka abantu biwe baramusanganira bati,
umwana wawe ni muzima.
Abasiguza cyane igihe yatanguye koroherwa. Baramubwira bati,
ejo ku isaha indwi niho umururumba wamuvuye ko.
Maze saca amenya ko hari muri nyasaha nyine Yesu yamubwiriyemo ati, umwana wawe ni muzima. Arizera ubwiwe nawo mu rugo rwiwe bose. Icyo nicyo kimenyetso cya kabiri Yesu yakoze avuye i Yudaya ashitse i Galilaya.